busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. I was feeling near as faded as my dream. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my Harper out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang to you. Windshield wipers slapping tires, pulling Bobby's hand of mine. We sang every song that driver knew. My friend's just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, fame free. Oh, and feeling good was his love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me, my Bobby McGee. Coal mines to the California sun, and Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything I would done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold. One day, Miss Selena alone, I let him slip away. He's looking for that hole. Bobby McGee. La da 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 da